Mihi ana te karere ki a koutou I konei I Waitangi nei. Nā I tīmata ngā whakanui I te rā o Waitangi ki konei, ki roto o Waitangi ki ngā Karakia o te atatū. Me te aha, ko ērā Karakia I whakapuare I te rā kā mehameha nei ki roto I te tai tokerau. I reira te o kiwa McLean, no reira te o kiwa, I pēhera ngā piropiro o te marea I te ataha para nei.
Kari I tēnei wā nei toru toru noi ho te hunga kei konei kei te whare runanga I tēnei rā, I tēnei wā nei. Heoi anō kaore I pēnei te ata nei maru katoa ana te marae ātea I te mā tinitini, I te mahi ā te tangata I tāit mai ki ngā Karakia o te atatū. Ko te matū o ngā kōrero I whiua hāretia ki runga I te marae te rā nei. E whakahiwa ana, e whakatonu ana, e whakamatāra ana I a Aotearoa whānui a kia rite tātou mo te tau 2040. I nā hoki rā koi rā te wā e eke ai a te rua te ruarau tau no te waitohutanga, no te tāmokotanga o te tiriti o Waitangi.
Pū ao te atatū takina na ngā Karakia. I te aonga ake o te rā o Waitangi.
Kia mau I te wairua o ngā mātua o ngā tupuna, kua oha ki tia nei te pono o te nohotahi o te Pākehā, te Māori.
Rūnanga tuana te huhua tāngata ki te whare rūnanga, mai ngā mana nui o te whare pāremata.
Today we reflect
e te atua ora.
In unity and in love.
Tai atu ki ngā rangatira a iwi, e wero tonu nei I a rātou mo te whiu I te kupu kuare ki te marae ātea, mo te huatanga ake o ngā kawenata o te tiriti.
Tana mea tanga atu ko te tiriti, te hainatanga o te tiriti, he experiment ke tera. Nā reira, he hake mehe mea ko pēra ke wana whakaro, ko āwangawanga ke atu, ka rido mana tātou e arahi. E whakangutungutu noi ho ana ētahi, ko tai mai nei ki te rapu pōti.
Koe nei hoki te Waitangi tuatahi a Hopkins hei pirimia, no te wiki nei ki taurangi ai ia ka mahi tahi ia ki te Māori, no reira uia na te uru paunamu.
How committed are you to mahi tahi with Māori?
It's a fantastic concept, and I think it actually is embodied in the spirit of the treaty, the idea of working together. Mahi tahi, that's something that we should all buy into. Working together is a great thing.
Hei te tau 2040 tohua ai te ruarau tautanga no te tāmokotanga o te tiriti, ko te pātai he aha kei tua I te awe māpara.
Kia tūturu ai te take I waitohuti ai ngā tupuna I ena kawenata e rua o te whakaputanga me te tiriti o Waitangi, te tuakana me te teina.
It's very important. I think Waitangi Day is an important day for all of New Zealand. If we go back 183 years to what happened here and what they were trying to achieve, it was a bold vision and one that we should continue to look to for guidance.
Kia wai, rā Waitangi tātou katoa, i ara. E hihi ana te iwi ki te kite I te rama, ka hore ke ko te wera.
I te kainamutanga mai o te tau pōti ki te ae mehe mea ka eke, ka heke rā nei te kōrero e kīra, hōhonu kaki, pāpaku uaua. Te Okiwa McLean, te karere.